Molweni guys, namkelekile nonke kule channel. Ezibuhlungu azipheli. Hayini guys, izani andifuni kuyazi ndodwa le into. UAdeola yiNigerian model etrendayo kuba ithathe utata womntana wetshomi yakhe, uMunira. Itshomi yakhe uMunira khange akwazi kuzibamba uye wayibalisa le ntlekelele ku-Instagram account yakhe. UAdeola wasuka eNigeria weza eSouth Africa eCape Town ezosurprise uMunira ngebaby shower as itshomi yakhe. Emva kwebaby shower uMunira waintroducer uAdeola kubaby daddy kanti kukuqala komonakalo. Uzigqebhe iduma olungophiyo entloko. Can you imagine ke guys xa unoduma olungophiyo entloko? Obviously mos uzoraka. Uzoba irekele ingqondo le uzawuhlanya uzochola amaphepha ukulo situation ke uMunira as we speak. After i-introduction uAdeola nobaby daddy ba exchange i-numbers saqala isijolo there and then iyo uthe uAdeola lo uthathe ubaby daddy wetshomi yakhe esobona uba uyatrenda waphendula what bonwabile and bathandana kakhulu nobaby daddy kaMurena. Wathi ndiyabulela ngokundazisa kubaby daddy wakho indoda yam ekugqibeleni. Yo guys, usile uAdeola uthi makafokase kwiblessing yakhe ayiphiwe nguThixo enze sure uba umntana umkhulisa kakuhle angafani nomama wakhe uMurena. Akaphelelanga apho umxelele ezikapoqo wathi andinayo itshomi enguwe zange ndakhe ndaba yitshomi yakho mna. Ha hayini guys, iyathetha le ntombazana. UAdeola uyadelela uthi nguwe owawuze sondeza kum uzenza itshomi yam zange ndakhe ndafuna ukuba yitshomi yakho mna. Guys, uthini umbono wenu ngale nto? Owam umbono uthi ayikho into ekuthiwa yitshomi. If ufuna uba netshomi, thatha imira uyibeke phambi kwakho, then ipicture ezovela phambi kwakho kube yitshomi yakho. Nanko ke umntu onokumxelela yonke into, nanko umntu onokumtrusta uba is your best friend, not another human being. I'm telling you, kubi, kunzima, apha phandle kumanzi. Nithini guys ngale nto? Please share on comment section, like and subscribe. Bye. Saphinde sibonane.